tsamela go thobo pele mo loto la ga Masibusane Zongo a go nna tsamotho motseleng ba robela patse jang go khaka Masibusane.